guteza imbere uburimyi n'umwe mu migambi iteza imbere igihugu n'abene gihugu iyo abarimyi bashize mu ngiro uwo mugambi bagakoresha ubuhinga bwo kurima kijambere nta nkeka umwimbu uriyongera bimwe biboneka mu ntara ya Murambya abene gihugu baritabye akamo ko guteza imbere uburimyi n'ubworozi mu kurima ibiterwa bitandukanye bafashijwe n'abajejwe intwaro abajejwe uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije hamwe n'abafundi b'indimo bakaba bageze ku ntambwe ishimishije mu kugwiza umwimbu
uwo mugambi wa leta waritabiriwe ku rugero rushimishije hano mu ntara ya Murambya aho usanga abene gihugu bari bafise udutongo duto duto baritabiriye umugambi wo gutera igitegwa kimwe ari naco gituma aho muca hose mubona imirima minini minini y'ibigori imirima minini minini y'ibiharage imirima minini minini y'ibiraya ni muri iyo ntumbero rero abene gihugu babonye yuko byavyiza ku mutumba aho igitegwa kanaka gisanzwe kiba yuko bose bo kwijukira gutera igitegwa kimwe
uyu mugambi mwiza w'igihugu ugushira hamwe amatongo ngira ngo abene gihugu bimbure ibintu byinshi kandi byiza mu ntazi za Murambya twabakiriye neza cyane none ku mugambi wo gushira amatongo hamwe bifasha abene gihugu yuko baca batera kijambere hama bakimburira hamwe maze umwimbu ugacuba mwishi cyane aho umuntu yaronka nk'ibira 200 ugasanga bimbuye amatoni 5 cyangwa 6 hama kandi bagaca baronka n'umusesekara bavuga yuko wa mugambi w'umukuru w'igihugu uko umunwa wose uronka icyo ufungura ubwose ukaronka ikiwujamo ubukene baca babugwanya hama n'inzara bakayigwanya
no munsi uri kuraraba ahateye ibigori urabona yuko abene gihugu usanga bari bafise amatongo mato mato bagiye baregeranya amatongo yabo hanyuma bagaheza bagatera igitegwa kimwe c'ibigori kuburyo uno munsi uri kuratembera ku mitumba myinshi y'intara ya Murambya uhasanga indimiro nini nini ziyaguye aho ushobora gusanga nk'indimiro y'amahegitare 2 canke 3 eka no kurenza y'ibigori gusa hamwe wo kwiyumvira yuko ari umurima w'umuntu umwe ivyo rero birabonekera cyane cyane ku mirima y'ibigori eka no ku mirima y'ibiharage abene gihugu baritabiriye ako kamo
akamo leta yateye ko kurimira hamwe bashize hamwe amatongo canke kugira imirima yagutse y'akarorero bita imirima shure imurikira abandi barimye muri iyo ntara ya Murambya barakumvise aho mubona ni muri komine Rutegama ku musozi gashingwa aho bita Impira aho amashirahamwe atandukanye yarimiye hamwe igitegwa c'ibigori barimiye rimwe baterera rimwe igitegwa kimwe n'imbuto zirobanuye z'akanovera bigaca vyoroha kubafasha kubakurikirana indimo bitagoranye igica gitanga umwizero ko umwimbu uzogenda neza
twaciye ku mutumba wa gashingwa aho bakunda kwita Impira aho twabonye amakoperative ashika 9 yashoboye kurima hamwe bateranije amatongo tugasho ivyo bigori barimye bikaba biri ku mahegitare arenga 11 iruhande rero y'iyo mirima minini minini gose tuvuze nuko no mu kumitumba itandukanye hari imirima shure na cyane cyane yagizwe n'amakoperative yo kumitumba bigaca bituma rero abaje kwigira abanywanyi ba koperative ubuhinga baba bigiye muri ku murima wa koperative baca baja kukoresha mu matongo iwabo
muri ico gikorwa ciza cyo guteza imbere uburinyi n'ubworozi n'abikorera utwabo ntibasigaye inyuma muri komine Mbuye umugwiza mbuto biha Josiane aharangurira ibikorwa byo kugwiza imbuto z'ibigori n'ibiraya imirima ikaba iteye igomwe nk'uko muyibona hambavu y'ivyo ararima n'ibindi bitegwa nk'ibitoke n'ibindi arima akoresheje ubuhinga abafundi ibindi mu bamwigishije kandi yarabereye akaroro keza abandi bene gihugu baza kumwigira ko mu ndimo ziwe
yarimye ibitegwa bitandukanye na cyane cyane dufatiye ku gitegwa c'ibigori kirimye ku mahegitare arenga atandatu harimo igice kiri ku mahegitari 3.5 cy'amabaze n'ikindi gice kiri ku mahegitari 2.5 cy'amaprebaze eka iruhande y'ibyo mwabonye yuko afise imirima iteye igomwe imirima y'ibiraya irimye ku mahegitari ashobora kurenga 2.5
natanguye ku murimye asanzwe hanyuma izabu iranyegera baraza baratwikisha ingene umuntu agwitse imbuto twaragiye no mu munyigisho nyinshi hanyuma ujewe ngwitse imbuto z'ibigori nkuko mubibona agwitse imbuto z'ibiraya agwitse imbuto z'ibiharage agwitse imbuto z'ingano ibitoke navyo nta mbuto ngwiza zavyo nibitoke nibifasha ku kugira kwamana bwo gukora ibikorwa by'imisi yose no guhemba abakozi iyi mirima y'ibigori igice kimwe rero ni cha hektare 3.5 n'amabase ikindi gice cha hektare 2.5 n'amaprebase yavuye muri izabo ibiraya navyo ne hariho igice kimwe ihektare imwe ari amabase yindi hektare n'amaprebase iri tongo si jewe jenyine ndaririma harimwo n'abantu nabaje kwasaba ubwatsi niko tuvyita twebwe rero ivyo biratuma barabira kuri jewe ingene ntunganya imirima yanje kandi ndafise umugoronome n'uwo mugoronome nyene afise intumbero kandi n'ivyo yamakora yo kwigisha abo barimyi ingene barima ingene batera ingene bafumbira eka akazi kose ingene barinda kugakora kandi ubu rero baravyitavye cyane cyane kuvaho n'umukuru w'igihugu ahimirije abantu ati nimutere kijambere ubu rero baravyitavye barazi gutera ku mirongo barazi gutandukanya intuze ya imbuto barakora ibyo bashoboye barabikora
kiza nasanze nga anya nkiri muhira nabona yuko niko ndaraba mu mibereho ko bitagenda neza ko mariye gushika ngaha anya akorera udufaranga hageze igihe mbona na jewe icyo ndiko ndiyunguza mu muryango kandi aha anya nahangukiye byinshi kubumenyi nasanze ngaha batera kijyambere hama nkaraba ukuntu ngaha anya batera nanjye nkagerageza nk'umuhira nkaraba ukuntu ntera kijyambere kuko ngaha anya batwigishije gutera imbuto zirobanuye hama natwe rero ngaha anya ca tuhakura imbuto zirobanuye tuza kuzitera muhira tukaronkwa inyungu umwimbu mwinshi
uvuga ko ari nk'imirima ari nk'imirima shure kuko niho barabira byose niyo aba muri izabo baje kuduha kutwongerereza ubumenyi kuri baje kuraba imirima turabahamagara bakumviriza hamwe na twebwe ibyo babyahindutse niho babyigira byose kandi umugoronome arabakurikirana rwose
hadiye gukora ibyiyumviro by'uburimyi n'ubworozi byatwunganiye mu muryango aho duherereye gatwega abatafise ibitungwa abantu batabo bato turamwegera akatubisa agatungwa mbere bo bafise igitungwa ciwe jewe ndimwo ndamwituye mvuga nti ndakeneye akavu nanje k'ikirundi kumfasha mu kurima utuntu twujanye n'umuryango kandi ndiko ndazaga kuhakora navuye menya ingene izi nyigisho zikorerwe ngaha muri ndimo ya kijambere naje mu muryango nashiye mbona ko ndavyize naje nabona ico kuyunguruza nk'utuntu nahora ndonka ntarabona izi nyigisho z'ubu burinyi wamenya si neza mubwo buvyotuma muhira muiwanje
uva nk'umukuru w'igihugu agiye arahimiriza abarimyi bose gutera imbuto nziza kandi bakabona nanje ukuntu ndima kandi bikankundira ubu basigaye baza kugura imbuto ngahi wanje ego sindabakwiza bose kuko ni benshi mugabo benshi baza kugurira ngaha aha rero tuvuza aha mu micungararo simvutse abo mu bukeye simvutse abikiganda simvise abirango benshi n'abo mu murambya baza ngaha aha na kamaro kanini rero ku bandi barimye kuko bahigira ubumenyi kandi bamenye yuko hari imbuto zirobanuye kandi bamaze kubona akarusho kuko hari izindi mbuto ziba ku isoko urumva kuko kandi zikugwa make kugira barengane izo mbuto ni ntambwe nini kugira baze kugurira ngaha
umwimbo twarose badushimisha kubera impamvu zo kumenya ikicho ukurima kijambere gisigura n'inyungu yacu mu muryango ntamenye ibintu nari muko ndabyuko byishakiye na hambagacha bizu ko byishakiye urumva ntitari bitomoye ariko ubuyi nkurikiranye ishuri yukwiga kurima n'udushira hamwe twishitwishye tujanye no kurima kijambere tuwetse ngaha kwabiya abafasoni beshi ino turadukurikirana cyane kandi turadufasha
iyo dusaruye umwimbo tuwushira mu kirundi no vangwa ni mu kigega mugabo mu gifaransa tubita hangara yego ni ibya iteguye neza ku buryo bwizwe n'abashakashatsi na izabu ingene iyo hangara irinda kumera nk'ibiraya byo ntushobora kubibika hariho hose bica bigwara ugasanga byamaze kubora rero twarubatse ihangara dukurikiranwa n'ababiraba hariho ikigo cyo muri izabu hariho ikigo sinzi nyine nokivuga yitwa IFDC ikurikirana hariho ONSSS baraba intutse imbuto zirobanuye abo bose barinda kuza kuraba kw'iyo hanga ikwije ibyangombwa ndafise ibitungwa ayo mase aramfasha ariko ntakwira namwe murabona ko ari hanini ntakwira nanje nca ngenda aba muri abatubana nibo ncangurira amase jewe nkora ngira uburimyi cyane kurusha ubworozi icyo gituma sindaronka uburyo bwo kugira ubwo gukurikirana neza ubworozi kurusha nk'uko nkurikirana uburimyi
muri komine ya Murambya twagendeye koperative Sangwe yo mu Masango yashoboye kurima ibigori ku mahegitare yababa abiri kuri uwo mutumba nyene abenegihugu barashize hamwe amatongo bakaba bateye igitegwa c'ibigori naco ico gitegwa c'ibigori abenegihugu bashize amatongo hamwe barashoboye kurima amahegitare arenga ane
twarahateragiye ibigori by'ibirondwi hanyuma twateye terasi zibiri imisitari ibiri hanyuma turateragira ibiharage imipaka ibiri twayiteragiye ibiro 37 by'ibiharage hanyuma ubu unya turiko turabibaga ibiharage navyo twarabagaye twarahejeje no kubirembera twarabirembeye
ni koperative Sangwe dukora ibirama ikoreranga anye ku mutumba wa Masango ikaba ari koperative iriko irafasha mu iterambere ry'umutumba eka n'iterambere rya komine kuko ikoperative iramaze kurima irarima kandi yarimbuye umwimbo w'ibigori mu mwaka uheze ku buryo yanaronse n'ivyo ishora iruhande y'ivyo rero ikoperative isanzwe ifasha mu bene gihugu kuko abene gihugu basanzwe bahurikiye muri koperative bararonkejwe ibitungwa kugira baje kuvyorora. Bamaze kuvyorora bararonka amase, ayo mase bakayakoresha mu mirima iwabo, eka na koperative ikeneye amase iragaruka igakorera kuru ikaja kugurira mu banywanyi.
Kugira dutangure baratwigishije, baratwegeranya, baratubwira bati nimuje hamwe mukorere hamwe, hanyuma leta igira ibahe amafaranga kugira ngo mukorere hamwe mwungurane ubwenge, hama muteze imbere umutumba, umuryango ndetse n'intara yacu. Aho leta iduhereye zijya miliyoni 10 twaraje turajya hamwe, ubwa mbere turagura inka 9 z'imiliyoni 7 n'amajana 3, hanyuma turagura ingurube 10, imvyazi 8 n'isuguru zazo 2, tuca tuzigura imiliyoni 2, hanyuma turajya ngaho turazororera hamwe. Tumaze mugabo inka nsubiye inyuma gatonyi, inka twazihaye abanywanyi 9 nibo baziragiye. Ku ntumbero yaho bamaze kuziragira ab'9, inyungu twabonye nuko umunywanyi yatunze iyo nka yagira kuronka amase atabiza mu mirima iwiwe, iyo yonyene yari intambwe ya mbere. Hanyuma tukeneye gutera umurima wa koperative, twaragenda tukamugurira amase ku giciro gitonyi, twari kugura amase azimvye twaciye tuyagura amahera make make. Iyo ni inyungu y'abanywanyi ba koperative. Ndabona ko tuziyungunganya mu minsi mikenya, kuko murabona ibigori ni byiza, ibiharagaho hepfo gatonyi murabona ni byiza. Iri ni iterambere mu banywanyi ba koperative sangwe.
Koperative twoyita nk'ishuri ndimo ku bandi bene gihugu, kuko muriko muraraba iruhande y'iyi koperative murabona yuko abene gihugu begereye koperative barimye ibitegwa bimwe nk'ivy'iyi koperative yarimye, vyaba ibigori. Urabona hirya no hino yuko hari mirima iri hirya no hino y'iyi koperative. Aha rero ni muri ya ntumbero yo gushira amatongo hamwe, kandi abene gihugu bize n'ubuhinga bwo kurima kijambere. Murabona imirima y'ibiharage iri ruhande y'imirima y'iyi koperative. Biragaragara rero yuko ikoperative ari ishuri ndimo ifasha abandi bene gihugu kugira batere imbere, kugira bahakure ubumenyi bwo kurima kijambere.
Akamaro ko gukorera mu makoperative ni keza cyane, ahubwo amakoperative yaje hageze, kuko koperative ituma abantu twegerana tukajya hamwe, tumaze kujya hamwe tukungurana ubwenge.
Twabandanije ibugarama aho twaciye kuri koperative y'abene gihugu batandukanye, harimwo abagwizatunga, hakabamwo n'abakiri bato, bakaba bashoboye kurima ibiraya ku mahegitare arenga 5. Aho hose rero abonye yuko hasa neza, byaba ibigori, byaba ibiraya, byaba ibitoki, byaba ibiharage, murabona yuko twiteze umwimbu ushimishije. Gutyo rero mu ntara ya Muramvya twovuga tudakekeranya yuko ca civugo ca nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, yuko umunwa wose wo muri kino gihugu utegezwa kuronka ico ufungura, turabona neza yuko ico ciyumviro twagishitseko.
Kugira imirima imere uko muyibona, yaba bajejwe intwaro, yaba bajejwe uburimyi, ubworozi n'ibidukikije muri iyo ntara ya Muramvya, barabifisemo uruhara ntangere rwo kwama hafi abarimyi mu kubagendera no kubaha impanuro zibereye bokurikiza zituma umwimbu wiyongera ku rugero rushimishije.
turahimiriza bene gihugu kugira ngo bijukire umugambi kuko baramaze kubona yuko nyamwigenda ko atamenye impeshi aca baje hamwe rero kugira ngo bavyumve kubahimiriza tugirisha amanama kugira ngo tubibumvishe hama kandi tukabaha n'uburorero bw'inzindi ntara tubona yuko uwo mugambi wateye imbere kugira ngo nabo babifatire kwa karorero maze ntara ya Muramvya turwanye inzara twongere tugwize umwimba
ubwa mbere mu mezi ya gatandatu ukwindwi nuko munani nuko twahemirije abenegihugu kugira bakingire isi aho haciwe imikobeko ku mitumba yose igize intara ya Muramvya ikindi cyakozwe nuko twahemirije abenegihugu kugira barime imbuto zirobanuye aha nk'uko turi mwirima ry'agatasi nuko abenegihugu bakoresheje imbuto z'ibigori zirobanuye imbuto z'ibiharage zirobanuye eka n'imbuto z'ibiraya ikindi rero cyakozwe nuko leta yegereje hakiri kare ifumbere abenegihugu kare mazi uko ifumbere mu myaka yahera yahigorana kuboneka mugabo uno munsi nuko ifumbere yabonetse mu ntara iwacu ku rugero rushimishije rero ibyo byose bigiye hamwe nuko imirima muyibona uko isa kandi umwimbo murabona yuko twiteze umwimbo meze neza
umuntu turawishimiye cyane ko mwabibonye mu makomine amwamwe cyane cyane nka komine ya Rutegama na komine ya Mbuye eka n'intara ni komine ya Muramvya mwabonye yuko umwimbo ushimishije tuganje n'imyimbo yo mu myaka iheze abene gihugu batarijukira umugambi ukurimira hamwe biciye mashira hamwe amashamo kurimira hamwe zizasangwa n'izindi hari n'abene gihugu bo nyene bafatia imigambi myiza bakikorera ivyabo bakagwiza imbuto maze abene gihugu bakaza barasumira imbuto hafi batarindira izizanwa n'amashira hamwe
kuja hamwe mu guteza uburimyi n'ubworozi bituma abene gihugu batera intambwe iboneka mu kugwiza umwimbo iterambere naryo rigakurikira bari kumwe n'abahinga mu by'uburimyi n'ubworozi basarura umwimbo shimishije twese rero tuje ku kivi dukura amaboko mu mpuzu dukore tugwanye ubukene n'inzara nakare bavuga ngo turi kumwe byose birashoboka.